Amanda baramukije amahoro y'Imana abane namwe kandi nongera ndabashimira kubona mwitavye kano kamo amazina yanje ndi Sandrine Nduwimana amazina nahawe n'abavyeyi hama nkaba ndi Sandi Nduwimana amazina nkoresha ku bya social media na YouTube nkaba ndi kumwe na River Happy River arongoye management yanje akurikirana ibikorwa byanje ngaha mu Burundi ego nivyo nawe no muhijambo akabaramutsa
ego ndabaramukije cyane mwakoze kuza kudushigikira muri iyi lancement turiko turategura izoba dimanche itariki 31 nibaza ko byinshi tuza kubivugana igikuru nuko twizeye ko bizogenda neza turi kumwe namwe ndetse n'Imana ego mwakoze cyane
ego hamakuru no munsi nkaba narisha nabakoranije kugira ngo mvuge kubyerekeye iyi lancement ya dimanche nkuko mubibona kuri afishe iyi ni lancement ya album yiwanje nateguye nayise nashatse kubivamo rero kubona nagize ndiko ndatera kano kamo ni kugira ngo mudufashe benshi boza bakayitaba iyi lancement mukuza kuraba nibiki twateguye kuza kumva ubutumwa buzobe ibintu byose bizobera ngaho muri yo lancement no kuza kumenya ibyo bintu nashatse kuvamwo nibiki kandi ni kubera iki nashatse kubivamwo hama rero mudufasha azoba ni munga azoba ari tariki 31 dimanche iyi dimanche nyene ya hirya ejo le 31 isaha 9 mu Ngagara Avenue Nyabisindu Ngagara quartier 10 Avenue Nyabisindu numero 3 ego hama nukuri turabibasavye nkuko babivuze ubwa mbere washikirije ijambo ko ngo dufasha ko hasigaye amasaha make mukabipibiya ari ku mapaje yanyu ari ku media zose muba mufise kugira ngo kuri uyu munsi wa Mungu tuze tushigikire ego byari byo sinzi ko Happy River afise icyo yokunganira canke ufise ijambo ko yobaza icyo yoba atatahuye mu muvyo navuze
ego nkuko babivuze muratubaza ibibazo mufatiye kuri ibinyene byimirije hama tugerageze kubyishura umwanya mutoya kuko icyo dushaka ni uko abantu bamenya ibikorwa Sandi Nduwimana ariko arategura mu gihugu cyacu cy'u Burundi bijyanye na album yiwe yise nashatse kubivamo nibyo twafatira ko mwamukote cyane
rero mbagije kubera iki na sohoye album kandi kandi naho nasohora amasingo ni kubera ko hariya nari mu gihugu cyo nari iburayi mbonga mu Burundi ni muhira nkoze album kugira ngo nkore iyo lancement canke concert kugira ngo nicare hamwe na bene data kuko mfise igihe gito nga imana ni yabishoboza mu nko muri 2 semaines ndashobora gusubira inyuma rero no kujya nashatse ngo dusangirire imigisha y'Imana hamwe mbonane n'abantu menyane n'abantu benshi abahora bambona ku ma social media babone gohe kumbona kandi dusangirane imigisha y'Imana hamwe kubera bientôt ndasubira inyuma hama ikindi nacho mwambajije ikindi nacho kuvyerekeye amafaranga ya lancement je nibaza nico kintu nyene cy'ubumwe ni kuri cyo nyene cy'ubumwe abarundi naje ndabakumbuye kandi abarundi ndabakunda nshaka ko twicara hamwe nshaka ko tuba hamwe twese tukaronkera imigisha hamwe byerekeye amahera navyo naje ndasino byishoboza je nyene ndagerageza nyene kubita hirya no hino nkasaba amasponsor uwumpaye nkashima utampaye naho nkatahura ego sinovuga ngo nabyikoranye je nyene ariko nararose n'amasponsor n'abantu bamfashije ku bintu by'amasponsor namba bariko barabyumviriza n'ukuri ndabashimiye kandi Imana ibaho umugisha umwe kiguma kigaruka iyo narihisha amahera birashika hakaba hatari kuboneka abantu benshi canke bakiyumvira kubera iki yarihishije amahera bakunda kuvuga ati mu bintu by'Imana ntibarihisha amahera biravana ariko je n'ukuri nifuje nyene kubikora uko ku buntu ntihagire uzokwidoga ati naka yagize uku yarije amahera ntitwamubonye canke imigisha ni ya bose abadafise amahera ntibamubonye ya nico gituma nabikoze twese hamwe turonkera imigisha y'Imana hamwe ica mbere na mbere wambagira ati ni album igizwe n'indirimbo zingahe iyi album ni album igizwe n'indirimbo zitandatu canke indwi vuga zitandatu canke indwi ntabwo twashimye kuzandika ko amazina ibyo byose twabishyize muri surprise mugabo twatanze ijambo ry'umutwe album ingene yitwa niyo twise nashatse kubivamo ariko ayandi mazina y'izindi ndirimbo tuzobimenyera hajya ego turashobora kuzogurisha amaflashe turashobora kuzogurisha amaflashe uwumva ko ashaka gushigikira igikorwa cyacu kuko natwe ntabwo tubikora ku buntu ntidusabye amahera ntiturihishije amahera mugabo tubikoresha uburyo natwe umva ko ashatse kudushigikira uburyo bwose bwari bwose yoba afise aze yitange iyo flash ayigura ku mahera yariyo yose turashobora guhera ku 10,000 kuduga canke munsi y'10,000 naho ba 10 miliyo n'ukuri wabukoze igikorwa cy'Imana ikindi nacyo yambajije ati hari amakorale menshi ego twatumiye abantu benshi amakohale amagroupe y'amafilme twaratumiye n'abaririmbyi abarimbyi baririmba ku giti cyabo nabo nyene ariko ntabwo hariho umuntu ushobora gutumira ntahashike si kuvuga ko aba bose twanditse ngabazo hashika hariho abashobora kufatirwa uyu munsi ntibahashike ariko abari bo bose bazo hashika nukuri hariho benshi tumaze kuronka confirmation yabo ko bazoza Sabasi yazo bahari Kamikazi nawe nyene twizeye ko azo bahari nabandi bose mubona kuri afishe benshi bamaze gutanga confirmation mugabo bishitse nibaze nibizo babitangaje kubera birashika mu buzima ego nuko
ego fikibaza timbe nirikilo
okay kucerekeye Abeli Nduwayo ego twarabimukishije ko kandi twizeye nawe ko azoba yagarutse mbo indege ntisezerana canke ivyumwe muzungu yakoze ntibisezerana ariko bishobora gushika ugasanga ntashitse uyo munsi ariko arabizi na Lance Marayizi na Kava yarayipostinze ku ma media yiwe ikindi nacyo ikigira kabiri nibuke ikigira gatatu cerekeye collabo muri album mbo korabona koze hariyo nakoze na Bati Bukuku hariyo niyo nakoze na Martha Mwaipaja mugabo muri zo zibiri nashimye muri album gushiramo iyo nakoze na Martha Mwaipaja gusa mbo niyo nahisemo gushiramo ntabwo zoba zirimo zose muri album hazoba harimo imwe gusa nakoze na Martha Mwaipaja hama iya Bati Bukuku nzo isohora kwaye
ya makuru ari hanze baduruka gutya album iyo cyangwa badusanga kuri platform
umuntu azobikurikirana nk'uko ndiko ndabivuga ku ma media ayishaka azoduhamagara azoturondera wikeneye turashaka kubimurungikira biciye muri shipping canke tuka bivana n'uburyo we azobashaka kuyironka mu mugabo uwari we wese azoronka album iza vema naraciyumviriye ariko nabonye umenga kubera nsigaranye igihe gito nabonye ne birabagora bafite ibikorwa byabo bakora ahubwo narabiteguye ko nina gisubira inyuma nkipanga shora kugaruka mu gihugu cy'u Burundi abo twakoranya amakorabo nkakora iyindi lancement canke concert bakaza kushigikira tukaba turi kumwe narabiteguye byari muri gahunda ariko ubu mfite umwanya muto ntibyari gushoboka je kubera naje mu Burundi nkabona ibintu bya corona ntibikaze gose ama maske ntitwambara mbo ntivyubahirizwa nkuko na iyo navuye nukuri ntacho nari bwigere nshikimbaza canke nshikiriza ahubwo urakoze kukinyibutsa nibyo canirukamo mvugane n'abarongoye intara ndabibamenyesha musanzwe abantu benshi baragira barakeneye kubona abastare mu amaso kuyandi hariho benshi batarababona icyo gituma nabazaniye abastare bose icyo kirimo mu cyatumye nteguriye konseri kugira ngo baronkereho nabo akajyo ko kubabona babaramutse bababaze icyo bifuza kuri iyo turi kuri ku ma Facebook hari gihe hari abatwandikira ugasanga ntabwo twamwishuye kubera bivanye n'umwanya ugasanga bariko baragutuka mu makomenti ntiwishyura ibindi byinshi ariko je nobasaba icyo kirimwo bahashike babibonera amaso ku yandi ibijya babaza bahora babaza mu ma message ko birashika message ni nyinshi abantu ibihumbi kubishyura ariko niyishikira yo baronse aha akajyo ko kumwibariza wenyine ibibazo yo bafise ikindi kiri special navuze cyo kubonana n'abastari batandukanye ukavuga icyumviro cyawe ikindi naco nukwakira n'imigisha hamwe no kumenyana urumva kwese duhezagirigwe hamwe tujyohegwe dutambe dutarike ubutumwa bw'Imana bugende neza definisiyo nashatse kubivamo nico kintu ntashaka kuvuga nga kubera ko ninavuga ibyo nashatse kuvamo ngaha canke ngo ni kubera iki nashatse kubivamo nimwabyumva je shaka mubyumvire s'il place niho byo babyiza kandi n'abajournaliste bose baratumiwe kuri muze mwashike mu bivyo binashatse kuvamo